E te whānau ka kiteinga kaitātaki o te kapa e pai ake nei. Nō reira, kia mātakitaki mai, whakarongo pikari mai, kia raukura.
Ko te kaitātaki wahine ko Nini Urangi Hohepa! E te iwi, without further ado, when I say rau, you say kura, rau! Rau! When I say rau, you say tāwhiri, rau! Rau! E te ti, e te tau pakipaki mai mo tēnei kapa, rau kura, me rau tāwhiri!
Jesus. te whare, mabu kawan, ki tōku mae mae.
Ah! Oh,
Bye-bye.